bikunze leta n'abandi ba activiste n'ama organisation yo kwitwararika mu gutanganya nizo nyigisho biciye muri ama formation biciye muri ama conference kugira umukobwa wese mu Burundi amenye icarico ubutinyanka kandi umukobwa wese yumve ko atari kintu kidasanzwe ariko ari ikintu gisanzwe ko kiri mu bitugize muri gaga turamaze hari ibyo tumaze gukora ariko hari n'ibyo tutarashikako hari amashuri tumaze gushikako tugatanga duke trans dushoboye ariko turacabandanya turacahimiriza ego cyane birashobora gutera ikibazo ku bana bakibona ubwa mbere kubera ko batabaye informé atacu bigeze babibabwira ko batateguwe hakiri kare ukanasanga ama information menshi bafise ari ama information atari yo yo mu bana bigana yo mu bana bangana nabo batabizi neza.
Turabaye bwakeye cyangwa mwiriwe nshuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu sana mu media mutukurikira mugiye ku mbuga zacu za Facebook, YouTube, Instagram n'ahandi hose dukesha inkuru kandi mu kiganiro aho tugira tuvuge ibyerekeye isuku y'ubutinyanka sana mu media ikaba yashoboye kuronka umwe mu badandaza utwo dutambara mu ishyirahamwe Gaga Sanitary. Turabaramukije cyane.
Turabaramukije.
Ninde?
Ni Irakiza Ange Kersie akora muri Gaga.
Yego, iyo tuvuze ubutinyanka twadukiye kumviki
utinyanka ni ibintu bijanye na kamere y'umubiri k'umukenyezi bikaba bituma umukenyezi ashobora gusama imbanyi akaronka ikibondo icyo twotahura rero mu kiringo cy'ubutinyanka nuko igitereko kiba citeguriye kwakira akabuto k'umugore mu gihe gahuye n'akabuto k'umugabo aho kabuto k'umugore kagahinduka ikibondo ariko mu gihe akabuto k'umugore katahuye n'akabuto k'umugabo amaraso y'igitereko araca mu bihimba ndangagitsina cy'umugore akava mu mubiri ari byo nyine ari ya maraso twita amaraso y'ubutinyanka.
Ego uyu munsi araba kibifata nk'ibintu bitavugwa by'ibanga ubwo ntibishobora gutera ikibazo ku bana bakibibona ijya mbere
ego cyane birashobora gutera ikibazo ku bana bakibona ubwa mbere kubera ko batabaye informé atacu bigeze babibabwira ko batateguwe hakiri kare ukanasanga ama information menshi bafise ari ama information atari yo yo mu bana bigana yo mu bana bangana nabo batabizi neza.
Uyu munsi hari habigeme bagikoresha udutambara kama bakoresheje uburyo bw'ikirundi ntibushobora gukwega ingorane ku magara yabo.
Ego cyane birashobora gukwega ingorane ku magara yabo kubera ko kenshi usanga batatugirira neza isuku ugasanga badufise ari duke rero ikintu cyotwara muri bijya bihe utagize isuku neza n'ikintu rero kurakoresha atari ikintu cy'isuku bitegereza kugirira ingaruka mbi rero numva ahubwo muri icyo kibazo nyine tukanakangurira abakobwa benshi tukanakangurira abantu bashikira abakobwa cyane cyane ku bantu bari ahantu hari irwanye abantu bataronka ama information akwiye kubakangurira mu kubagisha ama formation mu kubagisha ama atelier de formation kugira babigishe yuko muri kijya kiringo ari igihe cyo kwitwararika cyane isuku kubera utigiriye neza isuku muri kiriya gihe utegereza kubona inyana izo ngaruka mbi mu ndwara muri za ndwara z'abigeme n'abakenyezi
nizi
hari aba infection
ubona akwiye gukobwa iki mu gihe hari abadashobora kuronka uburyo bwo kugura udutambara bwabigenewe
nkuko nabivuze nyine harakwiye ama atelier de formation harakwiye ama conference harakwiye inyigisho zikwiye kugwaruka cyane cyane abo bana nyine bakiri bato abo bana bakibibona no kuri ba bantu batishoboye bose bikunze leta n'abandi ba activiste n'ama organisation yo kwitwararika mu gutanganya nizo nyigisho biciye muri ama formation biciye muri ama conference kugira umukobwa wese mu Burundi amenye icari ico ubutinyanka kandi umukobwa wese yumve ko atari kintu ko atari kintu kidasanzwe ariko ari kintu gisanzwe ko kiri mu bitugize kiri mu bigize amagara yacu kandi ni droit ku mukobwa wese kujya mu butinyanka no kugira ubutinyanka byiza akagira ikirengo cyiza cy'ubutinyanka
ego muri gaga mufisi ihe migambi nihe migambi mwamufitiye abadashobora kuronka utwo rutambara
muri gaga turamaze hari ibyo tumaze gukora ariko hari n'ibyo tutarashikako hari amashuri tumaze gushikako tugatanga duke trons dushoboye ariko turacabandanya turacahimiriza turacahimiriza abagira neza babandanye badufasha babandanye batwapfia muri ico bibuga cyiza tuko turakora kugira umukobwa wese wo mu Burundi kazi cyane cyane abatishoboye n'abanyeshuri bashoboye kwiga neza bashoboye kurangura neza ibyo bakora gutyo iki igihugu cacu gitera imbere umukobwa wo mu Burundi kazi wese agira iteka nawe nyina tera imbere
niye manuro woha abana bakivyibona ko ijya mbere bakijya mu butinya nka ijya mbere bagatinya guserura kubibwira ababyeyi n'inkibyo
impanuro kwanza noha abo bana ni kubarimisha kubabwira ntibagire ubwo yuko ahubwo ubutinyanka ari iteka ububonye abubone nk'iteka kandi amenye yuko biri mu bitugize ni ibintu bigize amagara yacu kaca nongera ahandura abavyeyi kuganiriza abana babo kubategura cyane cyane abo bana bagitangura gukura upana kumuganiriza umwana kubera yabishitsemo aho kumuganiriza bien avant ukabimusigurira akadogera wowe muri bya bihe yaramaze kumenya ibyo ari byo kugira ntaratinye
umunsi ariko usanga hariho abana badafise ababyeyi ba mumbo babo bo niye manoro bo kwegera abandi kugira abasigurire
abatante bakuru babo n'abapapa erega n'abapapa baravyigisha abana babo bakobwa mu Burundi ibintu byo gutinyanka turakunda kubifata nka sujet tabu ariko si sujet tabu ni ikintu kitugize ni ikintu gize amagara rero n'aba yaba bapapa yaba bakuru babo bana bose babyumve nk'ibintu bisanzwe babibaganirize kandi umwana umuganirije uri uvera nawe arakugurukira akakubaza n'ikibazo rero umwana utamugurukiye ngo umubyire ntaze gutinyuka no kubaza ikintu yabonye
uyu munsi ari
ego no mashoti
uyu munsi hari udutambara tugurishwa ariko turabona hari abarundi baje guterera icyo gisata ni nubuhe butumwa kombore uha abarundi kugira babashe gukunda ibyabo bya mugenzi wabo ariko bari mu byashara kombore
ego mpereye kwanza kuri twebwe mpereye kuri gaga gaga mu Burundi kazi ni umukobwa wo mu Burundi kazi yiyumviriye abandi barundi kazi arazana aya makotekse meza dukotek tu kalite abamaze kudukoresha utanga amatemoyage bona bibaza abamaze kudukoresha rero numva no kangurira cyane abarundi dukunda ibyacu dushigikira abacu uwo murundi kazi yagize effort yo kutuzanira utuntu twiza do kalite turi abordable tutazimvye bamushigikire twese tumushigikire tuyigure kandi ndaga produit de qualité eh bazo badesi
ego kuri uyu munsi muza makungu uhari so kujya ubutinya n'ubuhe butumwa kombere woha abigeme n'abakenyezi b'abarundi
butuma noha abakenyezi n'abigeme b'abarundi ukumva yuko ubutinyanka si je tabu ni ikintu kitugize ni ikintu kigaragaza amagara meza yacu rero ntidutinye kubivuga ntidutinye kubiyaga ahubwo dukangurira abandi twigishanye kuko n'ibitugize biri mu bitugize kandi na droit yacu
turabashimiye cyane
ndabashimiye